Ko rongo te pae whakawā I te take kōti mo te kōhurutanga o George Taiaroa I ngā whakamārama a etahi o ona hoamahi mo te ahiahi o tōna matenga. I tūtaki a Michael Pengelly kia George Taiaroa e toru marama I mua I tōna matenga, nō rā aua e mahi tahi ana I Atiamuri. I horahia e ia ona mahara ki te aroaro o te kōti teitei o Rotorua I te rangi tuatoru o te whakawā. Kā re te kaiwhakawā I whakai kia whakahuatia, kia whakapāhotia rānei te oro o ngā kaitaunaki. Hoi anō, anei te pūrongo, a Kereama Wright.
Maroana ngā mahara o Michael Pengelly mo te rangi I kōhurutia ai tōna hoamahi a George Taiaroa.
In this blue jeep Cherokee, flying past, I would have come over the bridge here. It flew straight past me.
How do you know it was a Jeep Cherokee?
Well, you get to know your vehicles when you're on stop there.
I te pito tonga o te arawhata o tram road a Pengelly e whakahaere waka ana I te wai puhia I a George Taiaroa, ko te whakapaena te kai hautū o tētahi Jeep Cherokee kahurangi pēnei te momo. Hei tā Pengelly ki te kōti, nā te tere o tōna haere I aro ai ia ki te tuhi I te namarehita.
I saw the back end of it. It had no plate on it. It was blue, and it had a real wreck on it. No spare tire on it.
Whai a kā tuku karere atu a Pengelly ki a Taiaroa mo taua waka, engari kāore a Taiaroa I whakahoki kōrero, no reire I whakawhiti a Pengelly I te arawhata.
And what happened when you got across the bridge? What did you do then?
I got to Andy first, I said, what's going on? He goes, oh, Andy, he goes, George has been shot. I said, what? You know, I couldn't believe it.
Kātahi a Pengelly ka whakāhua I tāna I mahi ai I kite ai hoki, nōna kā tāi ki tōna hoa e tirahāna.
And the truck driver said he's still alive, so I ran over to George, out the unbar him, shaking him on the shoulder, going, George, George, it's okay, we've got help coming. And he was still, he was looking at me, and then he started fading.
Could you see the injury to George? Whereabouts was it?
That was the left eye.
Was there blood coming from the wound?
No, but it started coming out of his ears and his nose and his mouth.
E whakai ana Pengelly kaore I e kite I te kaihautū o te waka Jeep Cherokee kahurangi e kōrero hia nei, me te ahai weroa I e Jonathan Tem te roia o Winders, he rereke no tana ātawhaka mārama I te ahua o tēnei taraka ki te rai tukua ki ngā pirihimana.
O te ake kā haere tonu ngā whakamātautau a pōpō. Kereama Wright, te karere.